Moni amalawi anzanga amuna ndi akazi kwina kulikonse kumene inu mukupezekera lero kuno ku Malawi ngakhale mayiko akunja kumene muliko muli bwanji ndipo lero lino mulinso ndi ine mtumiki wanu wa Ambuye activist wanu Mr. Game Changer chikuni cha usi poyamba pa uthenga wanga lero mundilole kunena kuti ndimpase ulemu Mulungu amene amasunga kamene kakupumaka amenenso akukusungirani kamene kakupumako Yehova amene amagwesa mvula kwa mfiti kwa masataniki kwa mbava kwa anthu ononga Yehova so amene amagwesa mvula kwa anthu achikondi olungama mtima Yehova amene amasiya zinthu kuti zichitika amene zililimo kuti wena aphunzirepo kuti kuli Yehova wa makamu Yehova amene asunga boma loyipali Yehova amene asunga anthu achilungamo kunja kwa boma limeneli Yehova amene asunga anthu odzikundikira okha chuma anthu otsakonda dziko lawo anthu anjala ndi ndalama anthu amene mitumu awo mulibe ngakhale chinthu chimodzi chimene atha kuchiganiza kuti achichite kuno ku Malawi pambali pakupitilira kuba ndi kuba ndi kuba mpaka na 2025 Yehova so amene asunga iwo amene siku ndi tsiku akupempherera dziko la Malawi namanena kuti Ambuye kumbukirani mtumiki wanu ndi kunena kuti pamene tikukhala moyo wa siku ndi tsiku tikufuna ife kudzaona Malawi atafika pokomera wina aliyense not like nyasi zimene zilipo siku la lero zimene zikungoti zankawu kukuononga forex zankawu kukuononga dzindalama zimene zikungoenda dwake dwake popanda suchopindulira dziko lero ali ku Tanzania mawu ali ku China siku nali ku Britain siku nali ku Mozambique siku nali ku Zambia siku linali ku otsakhala ngakhale ndi mwezi umodzi okhala mu ofisi anthu pisisa kwambiri Yehova ameneyi ndimupatse ulemu chifukwa andikanakhala ngati ine ndimafuna ndiyankhule pano kankulapa koma ndimafuna ndinene pano kunena kuti boma ili mene anthu akumvera kupweteka ndi mene anthu akudzunzikirira dziko lino ine mwina ndikanakhala pa mpando umene Yehova akukhala ndikanakhala nditapereka kale judgment koma timulemekeze Yehova chifukwa Yehova si ambuye ake a munthu wakututhamuza chochita koma Yehova chimene chimanditsangalatsa amamva pemphero la olungama mtima so ngakhale tikuyenda mavuto ngati amenewa ngakhale tikumva kupweteka ngati mene tikumveramo koma tikapinda maondo athu ndikugwada ndikumufunsa Mulungu I know for sure kunena kuti Yehova akumva ndikuona misodzi ya Malawi I just want to tell you Dr. Chakwera kuti ngakhale mutakhala kuti mwapanga mafilimu a mtundu wanji ku dziko lino koma ngati chochitika chanu sichili chonunkhira ndi cholungama pamaso pa Yehova mudziwe kuti Yehova akuona ndi kumva misodzi ya amalawi kuwawa kwake Yehova akuona china kilichonse chimene inu mukuchita remember mawu a Mulungu akunena kuti mudzawadziwa chifukwa cha zintchito dzawo tere tikamaona china modze chikunkuyu akuyankhula modiyerekedza modzilungamitsa mooneka kuti no izina mwa izo dzikuenda namafika ponena kuti ya 2025 mfiti yathu itso idzapoteredwa ndi kuwina namanena modzi modzimva kuti afikapo sinangatoledwa ikidwa pamene paja kudya zindalama dzaboma zawo chikuteka ndikumaona ngati malawu otsauka atauvomera ndikumaya kuwaombera mʼmanja dzawo chitsiru ngati dzimene dziti ndimafuna ndiyankhule kunena kuti no there is God amene amaona ndi amene amapereka judgment yolungama andi ndimafuna ndipereka uthenga woyambirira onena kuti ngakhale modzi tsikunkuyu ndi nduna dzindzano ndi president wanu Chakwera mutakhala ndi maloto onena kuti mudzawinanso kuno ku Malawi 2025 ndimafuna ndikuudzani kuti maloto amene wanalipo amene analota my Joyce Banda zinakanika maloto amene wanalipo amene analota Dr. Hastings Kamuzu Banda zinakanika maloto omwe onso inu mukulota lero
I don't think kuti maloto anu atakukwanirisidwa ndi dzolinga dzanu because no sanu including you Mr. Kunkuyu ndinu mfiti zononga dziko lino and anthu amakamakusekerera ni paledi yokubakudzani kuti mukuyakula dzanzeru inu ndinu anthu opusa ndipo audio imene ikupezeni fa Malawi akumva kupweteka Malawi anthu akumwalira Malawi akuchunzika Malawi afika pa moto so palibe chimene so game changer takumachisia kumbuyo kopasa kukuzani kuti ndini uchitsiru dza wanthu zoononga dziko right Amalawi ni mafuna ndi yankhule chonchi kuti misonko ya inu ndi ine mudziwerengetsere kuti ni misonko ya material ochuluka bwanji amene inu mwawapasa china kunkuyo china chakwera china chilima pamodzi ndi nduna zawo ndi akuluakulu awo kuchokera mu 2020 kudzafika tsiku lalo pamene tayamba chaka cha nambala 4 akulamulira dziko lino ndi misonko ndi material angati amene iwowa adya amene akutafuna inu Amalawi mukudzunzika every day ndi angati lero wina chifojo ndi akupanga defend boma lake Amalawi dziwani china chini chonse chimene atakuyankula moja tsikunkuyu mtsamodza amakhala pamene paja kuti apange defend ntere wacha mwina Amalawi sumadziwo kunena kwina amene ujamasankhidwa kuti upite uzikavindikira zoyipasi osakapanga mistake yokuti uzikavomeredza zinthu zimene zitakutiononga toka usakativule kuti ife ngakhale tikuoneka ngati tavala majaketi tili mmasuti koma mkati mumulidzilonda osayekaerekeza so ntchito ya munthu amene amayankhulira boma ntchito yake ndikuyimbisa boma yongakhale ili ndi mbabva ngati boma limene lili potsiku lalero boma limene likulamulidwa ndi nzeru za pansi pa nyanja boma limene ndilomvesa chisoni boma limene Amalawi sitinayiyembekedzere kunena kuti pokhala boma ya reverend itakukhala boma limodzi lonyansisisa pa dziko lonse lapansi ine Mr. Game Changer so ndiyankhule mwachidule chipandane nakale kuti audio yanga simadusa pa 15 minutes kuyambira lero kupita kusogoloko mawu anga oyambirira ndionena kuti Amalawi tieni tikalembese ziphaso za utsika komabe osadandaula nazo zimenezi fangati sakulembedwa anthu vutolo ndikukhala lao lemba palibe munthu amene azadikanize kukavota otherwise kumala kuno kudzanuka ndi thuma gazi ndi kuyankhula chimene ndine game changer wina aliyense amene aleperedwe kulembedwa aleperedwe kulapasidwa chiphaso chake cha udzika ndi maganizo onena kuti adzamulepherese kukavota keep my word kunena kuti ku Malawi kuno kuzabuka nkhondo yopanda kulesesa chifukwa Malawi lero kudzunzika Malawi lero akumva kupweteka Malawi lero akumva kununkha dziko lake lomwe Amalawi ambira kuthawa dziko lino ena kulephera ngakhale kubwera dziko lino chifukwa cha fungo lonyansa fungo lonunkha la usogolero umene tilipo lero now olo maplani ena aliwonse atatachitike mwamtundu wanji ndikufuna ndiyankhule chonchi kuti no ma MP mulikangalikangali kuwawuza anthu anu ma constituency kuti pitani mudzikalembesa zikalembesani zofunikira kwambiri andi ndikukuthokodzani koma ndimafunanso ndikuwuzeni inu ma MP kunena kuti pamene mukuwawuza anthu anu kuti pitani mudzikalembesa mukufunikanso kuti inu pamodzi ndi Mr. Game Changer tiyende panseu chifukwa kumeneko ndi kumenyera ufulu ndi nkhondo ya anthu anu amene adzakuvotere ma MP simunaoneke popansewo mukupanga ma demonstration ma kansala simunaoneke popansewo mukupanga ma demonstration kandinu ma shadow MP simunaoneke mukupanga china chili chonse chosonyeza kundinu sogole amene mutha kufera anthu anu this time around ma MP osusa boma kandinu a DPP kandinu a UDF kandinu a chipani cha amene mukunena kuti no to Dr. Lazarus Chakwera Reverend amene amasicha kuti mbuchayo kunena kuti ngati semu kupedzeka ndimafuna ndikuze ndikuna kuti ndino anthu osayenera kukhala ma MP chifukwa mulibe chikondi pa anthu anu ma MP amene sumupanga china chilichonse ku dziko lino panopo mukupita ku parliament panopo mukukavomereza zimabiriso zina zopusa awazinkabe nayenda azinkabe nadi azinkabe na zipasa mabiriyoni ozalira maudzu chonsecho ndalama zonzongola m'matumba mwawo inu ma MP ndikumabvomeredza zimenezi fatonena kuti leader wanu wa opposition ngodontha ndosadzindikira ndopanda ndzeru wagulidwa ndiwa MCP inunso ma MP ndikuvomeredza zimenezi kuti azikapitirirabe kumasokonedza ndi kuvomeredza zinthu zopinja ndzika za dziko lino ndimafuna ndikuwuze ndikuti ine Mr. Game Changer ndi Amalawi sitikuvomera zopusa ngati zimenezi. Kani ina ni mafuna Malawi ndibwera apa ponena kuti munamva Sunday lapitali kumene kunali nsonkhano wa azimai a mpingo wa Chikatolika. Ndipo ni mafuna ndi yankhulepo potirira thendo kapena kuti potirira nsinjiro pa zimene ananena Ambuye Bishop Ntumbuka kunali azimai nonse a Roman Catholic mukhale pansi mulembe mulingalire zaboma limene mukufuna 2025 chifukwa sitingapitilire ndi boma ili limene ndilononga ali kunera kwina tinene choncho koma iwo anagwirisa ntchito maona kuti no sitingapitilire kukhala mwamtundu umene tikukhala kunena kwina sitingapitilire ndi anthu ononga oyipa wa ife tatopa nadzo so ndimafuna ndiyankhule mawawa kuna kuti zimene wanena Bishop Ambuye Ntumbuka ndi mafuna ndi wapange congratulate chifukwa munthu wa Mulungu adzioneka kunena kuti wayima pa chilungamo wayima pomenyera ufulu anthu ake akumatha kumaona kaima pa pulpit anthu achakulira misozi so njira yabwino ya munthu wa Mulungu kuchita ndi kuwasogolera kuti tazisankhireni nokha chabwino chifukwa chimene chilipo chisitingapitilire nacho kuti chizionongabe dziko then mafuna ndipereka uthenga umenewu kumipingo soyina not only Catholic koma mipingo yosiyana siyana imene ina maina kesti kwa dziwa imene ili mno Malawi kuti ndinu adzimai ndinu achinyamata ndinu abamboka ya ndinu sikana tamveselani utenga umene watumikira Ambuye Bishop Ntumbuka ukare kumpingo wina uliwonse kuti ngati dziko tiambe kulingalira kunena kuti sitingapitilire 2025 ndi ukapolo ngati umenewu sitingapitilire ndizo nyansa ngati zimenezi sitingapitilire ndi kusunzika ngati kumeneku sitingapitilire kumagulabe thumba la chimanga 50,000 Malawi kwacha sitingapitilire kumagula thumba la fertilizer 100,000 Malawi kwacha sitingapitilire kukhala dziko lopanda mankhwala sitingapitilire kukhala dziko lokondera mitundu sitingapitilire kukhala dziko la sanko sitingapitilire kukhala dziko limene boma lake president wati akusunga mbava nkumadzipasa maunduna sitingapitilire kukhala ku dziko limene anthu ake wonse ndi ankhadza osamva dza wathu avotera sitingapitilire kukhala ku dziko limene zochitika zake zikupitisa pansi andipansi andipansi mioyo ya nsika dza dziko so nonse Malawi pambali ponena kuti Bishop Ntumbuka wau dzadzimai wonse mdziko lino achikatolika ine ndifuna nsondiudza dzimai wonse a mipingo yosiyana siyana mdziko lino kuti mukhale pansi mwawuza busa anu kuti zimene zikuchitika mdziko lino sitingapitilira kukhala pansi pa ulamuliro wa nkhanza sitingapitilire kukhala omangika because molingana ndi mmene tikuyendera mdziko lino ndife ma slaves ndife anthu omangidwa so sitingapitilire kukhalabe anthu amene tiri mundende muzaka zina 5 zimene zibwere after 2025 election we can't do that sitingapitilire kupereka vote support yathu kwa anthu oyipa mfiti ngati zimenezi ndi wambusa amene savomereza chimenechi a Malawi mukhale naye yankho mu church mwanu mu mtsikiti mwanu kandi pa maministri anu chifukwa dziko la Malawi lafika ponongeka and a Malawi tivomere titavomere mbusa amene atakuyima kuchenchi kwanu kukumana kuti no this is better government and tsogoleri uyu ndi tsogoleri wabwino zoni kuti akulandira mayinu vopi and sakutumikira Yehova sakutumikira so inu akutumikira mimba yake ndi munthu osakonda dziko and dzotiswa naitanidwa ndi mungu zabodza kapena anagwa ali ngati mkulu wake yemweyo amene akononga dziko kamuni vesesa kaya as I said audio yanga sima fika 20 minutes ni mafala ndi yankhula chonja Malawi kunena kuti ma MP atu akukumana and akuyamba kukambirana ziwani ndipo kumbukirani kuti tilibe leader opposition ku dziko lino tikanakhala naye bwezi mavuto onse akususa tikanakhala naye sibweza kulimbana ndi chipande chake chomwe tikanakhala naye bweza kulimbana ndi boma limene likuononga tikanakhala naye sibweza kupanga ma whistle stop malo moitanisa ama demonstration ovuta dziko lonse la Malawi kudana ndi usokoledu koma chipena kudziwa ndi kulimbana ndi tate wake kulimbana ndi chipande chake chomwe koposa kulimbana ndi anthu amene akulamulira account one amene akudia zindalama kuononga zindalama ta dziko amene ali ndi mphamvu zogula mankhwala amene ali ndi mphamvu zopereka chimanga kwa wanthu amene ali ndi mphamvu zoti china chilichonse chitha kukhala at a right place anthu amene akuononga kwa mphiri dziko lino munthu amene akuwadziwa remember Malawi tilibe leader opposition gatitenza kwa class ngati tili naye siwa opposition ndi wa MCP tifuka mapanga za MCP sana susapo sana susapo kwati ngati kususa kwati mkosusa ma uniform kwa MCP ko and ndi leader opposition amene anaikidwa po ndi MCP and to make things worse MCP ndi chipani choyi pisisa kwambiri chifukwa chinasa nkanso goleri kukwasa nkira antu a Democratic Progressive Party kuna kuti tikufuna uyu musatipase wanu amene tizigwirizana naye tizipanga dzathu mkumampasa zindalama ndikumadyesa zindalama cholinga chonena kuti asawasusa sapange chita chichose amalawi olo asusa na nkumwe kaya suse apange ma whistle stop kapena sapange koma chipeti dzonjona tikudzutsika ife amalawi ndipo olo atakhala kuti sakufuna kususidwa ku parliament atakhala kuti sakufuna kusokonezidwa ku parliament koma malawi mukumbukire mawu amene anena Bishop Mtumbuka kuti mudzisankhire boma limene libwere 2025 mawanga omalitsa ndionena kuti inu nonse magulu achina dali sokabambe achina mwanamveka achina bread saka ndi timu yonse ndimafuna ndikupempheni kunena kuti mukhale ni mtima osika ndipo mukhale ni mtima ovomereza ndi mtima ogonja nonse ku convention mupita koma ndimafuna ndikupempheni muyang'ane kuti amalawa kuti chani andi MCP kopa chani andi mukamakhala muchidziwa kunena kuti no kodi chipolopolo chophera poison amena kononga malawi amena kudzidza kuti onsalesi ndi chiti atupere mulucho sakula mtima iwe ni nyamata ndipo lini masomphenya abwino usayerekeze kuchoka kumene unali kudziphatika ngati mena kudziphatikira daushi ku boma lawo limene ili analithawa kuti akapeze nkaka akapeze bata akapeze peanut akapeze sausage so osayerekeza kupita kumene kuchi ngati mena maendera achina a brown mpinga njira ngati mena mapangira awa a Nicholas Daushi ndi timu yawo achina moto mani ndi anthu ena otsayerekeza kupanga Mr. Kimere because 2025 wina funa safune tikusintha boma limene amalawi tenti pempherere ziko lathu amalawi mveserani kuna kuti posachedwa takhala ndi msonkhano wathu lankhani ndipo anthu ena akudzikonza kuti atipange support komanso tikhala ndi mademonstration ndinanena kale kuti mademonstration athu akhala ovuta akhala owawa koma adzakhala othandiza ziko sima demonstration oyenda ngati tosi odwala kakhale ku nyumba opatega sakakhale ku nyumba nafeso tikungwa yerekeza za tega zikapena zipolopolo ndi zakuza ni zochita komweko ine ndakhala nawo mu nkhondo zotsiyanasiyana ku Mozambique ndakhala nawo mademonstration siyana ku Zimbabwe ku South Africa taendapo ndachita Julius Malema ndi anthu ambiri otsadandaula iye this time around tikunena kuti adzakhala mademo anyo ndipo asazapiteko munthu akudwala asazapiteko so munthu wamibwebwe kapena ali ndi vuto la mutu chifukwa kukachitika zinthu zopsa kuphana koma ife tifuna Malawi akhale okomera wina aliyense 0988563799 pa WhatsApp pa call pa Airtel Money zosazi kuti ziteke inu ndi ine tipange support chinthu chimenechi ndipo nonse amene mfuna kuyankhula ndi game changer number ndi imeneyo 0988563799 mwakomanose.